Ano hari inzu y'iwacu inzu yaraza gushika ino hari tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2015 mu gihe twatangura guhura n'ikiza cy'amazi uruzi mu kumanuka rwaciye hagati nyene y'inzu haruguru yaho twari rero mu kugira turokoke twumvise ibintu bihindagira cyane mu ibarabara kwa twari tugegereye turarondera iyo tuja kugira ngo dukize ubuzima Shika, Nika Mwaka, Wagatan, Kofiashi Samugisha Kabiri, Amakayara Gay, informed Zilagenda, Yuratuviragenda. Babani, Twahasanze, Fukuri Ugambe, Bada Duhaika Kirani, Twanabishima Chan. Home get to put Kwabe Mokiwa to Washa to Kaja, who for my Iwaw. Twabatanze bagacuruga kudusubiriza ivyo mbi nyuma akaba ariyo batangura kuvoma twaravyihanganira kuko bari baduhaye impanuro nyinshi cyane naho dufise turi matari ngaha nyene impande y'inzu cyane ngo aho dukokura akantu twashobora kuvuga ati kano kantu tukagurishije ko shobora kudufasha naho dufise ashobora kugenda kuri abo basangwa twasanzeho nkabasaba isombe hanyuma bakampa nkasha niyumvira mbega iryo sombe twariteka turiko ziki kuva nkora sinari bwaje mu bitaro cyangwa ngo nkore n'indwara yo kuguma ndahwa yo gusha cyane mu nda yo gutimba ku mubiri mama ntivyamworoheye kuko papa ntiyari hafi yacu Mama niho yacyafadikanye n'ababanyi arantwara ku bitaro bica bisaba yuko ibihe byose nomara nko mu bitaro nk'amezi atatabura yaranacyo gituma bitakunze ko mbandanya ku ishure abavyeyi barahangayitse barabura ibikoresho barabura amahera y'ishure n'isaha na kano kanya nico gituma nayo ngo yasubira ku ishure iyo niyo ngwani nahuye nayo uko mbona nkiri muto ndifuza kwiga kandi ndifuza gufasha ugwaruka nkanje kuko nka kare tugishitse ngaha narashobora gufasha ubwana buto buto bwipfuvye Upshift Burundi iradufasha dushadukorana hamwe turi abajene batanu turiyumvira mbega hano mu kigwati wacu ikiduhanze n'igiki abajene bashoboye kubura impanuro hakiri kare baguma basama inda z'indaro inda zitipfujwe muri ico gihe dushoboye kwicara hamwe turi batanu twariyumviye baratubwira turavuga kinone mbega uyo mugambi wacu twashoboye kuvuga twashoboye kwiyumvira rwo wushika ko gute dushadufata umugambi w'uko two kofasha abo bantu bakoma basama indanyi zitipfuje mu kubaha impanuro no kuza turabirukira tukabaha inyigisho natwe tuba twakuwe muri Upshift Jewe ndumwe ku isi yose n'abandi ko ndahura n'ibibazo bice nyine hindagurika k'igihe hariho abanduta nabo nduta nashobora bwa mbere kubaho kwihangana mu buzima bwose bariko babamo ntibashe batawakuba canke ngo bashobore kuma biyumvira yuko bashobora kuca mu buhumbo canke naho ngo baje konona ibintu by'abandi ngo ni uko baba bashonje ntibagume batenyenye ku murongo bagume bihangana yakoze biriya n'ibindi zo bikora